lobuke sivesa kaMamba Maloyi III ubonge kuhlangana ngalendlela wase uyachaza indzima ledlalo yeNkosikati empilweni yakhe.
Ngisho ubonga kuye make ifundziso lasifundise kudona ikakhulu yena wangifundzisa injabulo lengetulu kwade yonke injabulo lekhona emhlabeni. Lenani nebekune neinjabulo litholakala kuyo iNkosi Jesu Kristu. Yona nine bekunene ayichazeki nine bekunene.